Awa, Nzamile bafwethu. Kunini ngithi ngiringa naye lo mntwana? I understand. 3 years? Ay, never.